Molweni molweni ndiyanamkela nonke kwezitshisa be-entertainment guys engabambeka ngagula le ndlela ukuthi angikwazi ngisho ukukhuluma so that is why bengingawafaki ke ama-videos and angaphiliphili kahle hle so that's why ngingasawashuthi ama-videos but I feel like sengingconywana manje ngiyakwazi nokukhuluma so ngicela sike sikhulumeni ngezingane zesithembu episode 4 bafowethu and before singene kuyona guys uMpumelelo I must say he is the worst boyfriend and also the worst father. I feel like the only reason as to why Tina as ababukeli sifila as if uTirelo uyathandwa more than uVuyokazi is because uTirelo uyamhlekela uMpumelelo nomerongo akamkhuzi akazami ngisho futhi nanokumlungisa whereas uVuyokazi yena uyazama ukumfaka endleleni and uMpumelelo akathandi umuntu ozomlungisa ke you guys so ke on the latest episode siyabona laphena ke uMpumelelo uyahamba uyo surprise uTirelo noSinga ingane yabo so let me just say ingane yabo instead of uSinga bakho so uhambile ke laphena but unfortunately siyabona ukuthi umeke meqelele nakulo Tirelo umelene stratweni emakholeni uyena ke as eShumpumelelo uthi he was doing all of this out of respect of umndeni kaTirelo because akakayihlawuli ingane yabo but I question yam guys iyodwa nje is njengoba nje esefuna ukuyoqala ngokulobola ama virgin athini could it mean that he might be disrespectful towards umama kaTirelo because if unayo imali yokulobola it also means ukuthi unayo kahle kahle imali yenhlawulo ya understand so I don't understand uma ezoba leqelele just because ehlula ukukhupha inhlawulo ayike nanko ke no Tirelo ke uyasho ukuthi Mpumelelo last time wafika wazobona ingane yethu was way back in October 2023 njengoba nje esefika manje nakhona guys I want to say this akafiki ngoba ebezobona ingane ulethwe yini ulethwe yi crew yezingane zesithembu because bezokwenza bezoshutha i content had it not been for i crew yengane zesithembu it means ukuthi uMpumelelo nje ebengazofika azobona ingane so uyasho ke uTirelo ukuthi hey wangithembisa wena wangithembisa izulu nomhlaba ngenkathi ngikhulele ingane yethu uSinga you said that you will get me a flat siyakhumbula ku season 1 nje esho ukuthi ngizonitholela ama flats wena noVuyokazi kube khona oneni hey guys futhi abafana bazokholela ophathi so washo ukuthi kuzoba khona oneni and wena uzoqhubeleka nje uye esikolweni until uTirelo guys waze wateta wathola ingane enhle uSinga bakho now it's time for her to go back to school so kule sit down yabuza ukuthi it's a new year so izithembiso wena owazenza kumina ukuthi I will go back to school you will get me someone ozohlala nengane so what's going on njengamanje and guys unfortunately umfana akanayo iplan umfana akana plan futhi does not seem as if izoba khona iplan even next year we are understand because kunamahemhem ukuthi uMpumelelo uyondlelwa izingane zakhe so how is he going to be able to take uTirelo back to school and to support ingane yabo even if aka akena osa uTirelo esikoleni uzoyisupporta kanjani ingane kumele kube khona uneni nokudla nani I don't think ukuthi uzokwazi ukwenza lezo zinto so impendulo yakhe nje ibe iphecelezi nje impendulo engayi understand guys wavele nje wathi umfana ngicela ubuhlale endlini for the time being yo nkari nkaloma screen guys because ayibo guys lo mfana uyawathanda amantombazana lo mfana uyamithisa left right and center but the responsibility asenayo uyohluleka ukubonakalisa ukuthi I can handle le responsibility enginayo I can handle the two girlfriends how much more umesebe beshadile nalabo abantu guys honestly speaking abantu abaningi bathu Tirelo noVuyokazi maba move oni basebenzele ingane zabo because this thing kaMpumelelo is going to be an epic fail so yeah guys those are the news of the hour your thoughts ngiyacela singajane down on the comments ninglakhele and ngizonibona on my next bye